ni raja ni yuli dhule ati yuli raja
Susi tetna re to